Ngithi mangisho lokhu ukuthi njengoba unyaka usaqala kuzomela nisebenze ngokuyimisela nokusikhandla kanti nabafikayo nibaphathe kahle bazizwe basekhaya. Lapha grade 11 kuyasetshenzwa hayi indaba yokuhlala. Kuzomele ngisebenze ngokuzimisela kakhulu. Angazi noma ngisimavuso zikhona yini imemezelo.
No sir.
All right, ningahlala phansi.
So class, today we will revise in paper 3, the transitional rights and tests. So I want anyone to tell me what is needed when you write a formal letter. Miss Sam? English, please.
Sometimes, basically, usual.
Gekele geke ntombi zam gekele. Nkosazana, mina igama lami nguSolomon.
So?
Lomoni. No, igama lami nguSolomon.
Ungasani neSolomon?
Yazi ubuhle bakho, iphimbo lakho, nomoya wakho. Kuyangibusisa konke lokho. Bengisacela ukuthi ube intombi yami.
Ngiyangibhedela.
Awu, nokuthula. Nokuthula phela.
Ayibo, nomthuli. Ngihlola yami le. Kwenzani? Udla imbuzi?
Ukhuluma kanje. Mina imbuzi. I'm vegetarian, angidli ishini yamama.
Ungazenza ukhleba nani impishana okopela kulona. Ayikho into engizwe ukukhuluma nawe mina. So ungilandele uzochazela.
Ha, se. Imini.
Wena wenzeni manje Solomon?
Imini obekele iphepha lapho Jesu nokuthula. Ngakho ke amakhonto okumele ajeze imina se. Ha, nomthuli. Nokuthula mina cha.
Solomon sobu ungilinde lapha ngaphambili. Sana ngithi shumbu.
Thank you. I don't deserve to show up. I have a little bit of a fire, so
thank you. apha amaphepha. Aphi amaphepha?
Ah, sir, kodwa asinako amaphepha.
Sinako?
Eh?
Oh, sure, sure. Lalela. So was Madame Akati, who I met.
Lalela. Who's around the Uncle Macasla of 40 says what?
Jalmo Gulala, Tatawani Cat. Jalmo Gulala, Tatawani Cat. Says what?
Who say that? Baby, let's leave my lesson just now because put some queen up here.
Okay.
Yeah, my sister, I'll go over my queen now.
Sebenza ngakushayisa ijitsha wenze konke nje bakunika khona khona uzothola imadlana noma ke oba nemizinga kanje la kwaMlamula enemoto usungacela ukwashiya imoto bakunike lo masentshana futhi khona ukuthola sinokuthola mfethu
icebo lelo vuyo man yazi ngoba vele sesigcwele ukufunda ethi ngiba imbona nami sokubona ne
ayi angeke nami ngikhiphe nje mfethu
okay
nje isikho
Yeah, I'm going to go to the
house.
I'm going to go to the house. Uma be nje encane nawo nje lapha ekhaya ukuthi nje ngithole imadlana nje.
Wena ngicela mina uzohlumile. Ufike nje wena ngeweekend sizobonza senzenjani.
Hawu. Hawu ngahla medium. Ana ngumuzi.
Yeah.
Hansi ufike.
Okay.
Hawu. Yini mntu? Hawu.
Kunjani sis? Kunjani sis?
Kunjani?
Hawu. Sicela nje umzuzwana Ntombi. Hawu bani kami Ntombi. Ngicela ukunikeza i-lift ke.
Ayikhulela singafika ekhaya.
Hawu usofikile.
Yeah.
Sale sokunikeza inamba ke ukuthi usofikile. Hawu ngiyacela. Okay, hi. Otiba.
Hi. Okay, hi. My voice. So, today the exam is to be chinchela. It's pale and much.
I'm pale.
Okay, you're right. I'm not sure.
I'm trying, Fethu.
Trying?
And you can't answer, I'm Fethu.
Keep on trying.
I'm trying, Fethu.
Try harder, damn it. Try harder, I'm so tumbling up, boy. Sam, I'm Fethu. Oh, maybe sometimes we focus on things, don't have me to focus on zone, Fethu. Dabo, I will be a lunch in Fethu today. Sampe, I'm going to be a Fethu no tool. I'm feeling ham, Dabo. It's about the day, ham, Fethu in days, about the Twitter pambil. Azolibona abana amahle bese balichutha.
Ngiyamthanda Fethu Nokuthula.
Fethu uma uthandalelene ngiyeke aqhubeke ahambe. Uma kungowakho kahle uzobuya kwena Fethu. Uzobuya kwena dude. Come on dog. Ngiyamthola Solomon. Aw, come on, ngiyamthandile. Qina dude, qina speed. Yazi, qina boy. Qina.
Yeah, I'm right there.
Nokuthula ushuthi mina nganele for wena.
What do you mean?
Kulezi nsuku ngincisha amehlo ngishalazela kwenzakalani ngakho.
Lalela ke buti, ekusiyami mina bengithengela izinto. Ingikhipha siyodla
athi. Wena uzokutshela ngesakho mina ngihlela imqeshe lapha na ngiyazi mina ngisafunda.
Abonga uayinisho ayina. Awufani namalala, ucaza ngiafoda ngani mina? I can't do this anymore. It's over.
Ngiyathanda nokuthula. Ngiyathanda.
Angithandi. Angithandi.
So,
It's just gonna make sure you're here and I'm gonna be my friend. I'm gonna call you. I'm gonna look out. I'm gonna make sure. Come in.
Wangiziba uzongizwa kanjani ufakele emhlole emahlebeni ngathi kuzomela ngiyithathe ke manje le cellphone
baba bangifunda ngayo nje iphone le
yazi
baba nginento kume ngikhombise yona shumkhulu kanti vito
wenze into shumkhulu
nayo
vito ngathi ngibona mama mishane ngibona ngamehlami yena kanye impela tshenhloko wenu wenza imhlole nje ake ngathi kuzomela ngifonele isigungu ngale nje kokupholisa amaseko ngisibikele ngalolu daba lolu
ayikho phela lento kaThisha Mkulu le
Nami nje ngibhizi kabi emasimini ngapha.
Akusile insumo nthumane uthisha omkhulu wenu.
Mavundla, wenzele uthisha mhlobo.
Akusile uthisha omkhulu wenu lo owenza imigilingwane insumo nthumane yodwa ngimkhombise naye ividiyo enginikezwe ingane yami unomfundo. Andibuke, into eyenziwa uthisha omkhulu.
Abe! Njengoba esitwenzi kanjena lo thisha mhlobo, sangenza imigilingwane enjena.
Nakho-ke ukwenzile.
Ake ngasapholisi maseko, ake ngifonele umhloli. Ungaphezu kwamandla ethu lolu daba, sikudlulisele kuyena.
Mamela.
Oy bo. Ukazep.
Nokthula.
nokuthula makancane ke sikhulume nokufuna kwamehlo. Ufuna ngene. Ufuna ama fries. Ufuna ama fries.
Ufuna
ama fries. Ufuna boka, ufuna.
Angifunde, ngifuna lutho nje.
Nokuthula ke, ngizokuzwa ufu.
Ama ekse wena masaka. Eh, awumancane. Pola.
Friday is ya kipa, singo tisha, chukogu inpomo, sibahle, sinjiana, abakundi baso ingile, nani mbahle ngo chana. Namta nje sizokhetha uMiss Chikjela, kuzobe modelo wa kumandi, siphinde sikhethe noMr. Chikjela. Kuzobe modelo wa ya kipa, abanye bazosidansela, ziningi izinto ezimnandi ezobe zenziwa la esikoleni. Sizobiza umfundi wethu oqala ke namhlanje ubani uThenjiwe. Ya, kuzosivulela ngomodela Thenjiwe oza ngaphambili.
Yeah!
ngubani owinile for Mr. and Miss Chichela for 2021. Okay.
Alright, my little Mushi Kati has been a Mr. Jigijela.
The food and the look of Parilla Pants about a leading and a
message.
Okay?
I'm not telling you, I'm not telling you.
Alright,
the Talon Fizza, Umi is dead. Eh, Umunza, Umi is dead. Okay, as Mamma, Mr. Jigijela, who are Utambo.
Mr. Zikali, kafushane nje mangabuza. Uzoyenza ngale imali yekhansel lapho abantu bayamosha ngale zimali.
Ifuna ukuvula i-business account ye-project.
Usayinele lapha incwadi ukuze ngikusheshisele.
Your girlfriend called me.
My girlfriend called me.
You're not talking about
me. I'm telling you. I'm not
That
is your baby to mess.
You don't have a right to come here. Get out of here. Where's that? Hambala. Fine. Hamba.
Principal, I'm very much disappointed in you. I trusted your leadership, sir. Shata, doesn't swan no muto kuno mangsa kulu. Aiyeke those with cars. Uso koshiwe bendo.
Mithori, mguati. Asimnike tu uti shomgole. Achaze ngalolu daba. Mfuna ukuyizwa kahle le mbodane. Ayichazele yona. Ngicela ukuthumela ayenzile.
Ngiyabonga mafundi. Ngibonga kakhulu. Mhloli, nawe mhlonishwa. Ngixolisa impela ngisebenze senzile. Ngiyaxolisa. Isenzo sami ngisenzile ngisola ngaso. Ngeke kuphinde nangelinye ilanga. Cela nje second chance. One more last chance. Thuba lesibili. Ngeke ngimoshe. I really need this job. Ngiyacela. Cela nje ithuba lesibili. Just a second chance.
Uyazi ukuthi umhlolo bengixoxele udaba angizange ngikhole. The most honored principal, enzela manyana. Kuyacaca ijwayele le nto. Usaba nebhadi nje abanjwe ingane ngamavundla. Mr. Mgwadi, nangicela second chance.
I'm afraid there is no second chance for you, mister. Some opportunities only come once in a lifetime. And you decided to waste yours. You are no longer eligible to work in any government departments. In the meantime, Mr. Mgwadi will be the acting principal until we allocate the new principal. Any questions? Anyone? Good. That means I made myself perfectly clear. That will be all. Thank you, everyone. Have a good day.
I'm
glad that you know better. And I also know better. But it's too late to love me. I'm sorry.
Come on.
It's too late. You say you want me, and it's too late. Once my